tudruok mag pinje maoko kata foreign affairs, mano Musalia Mudavadi, bende osewacho kanyo ni josiasa owewacho weche moko ma kidek kelo midhiero e lek mar Raila Odinga dwaro lemono mar jakom AUC.
Well, akonga dwok, kamoro Brenda nowacho ni sirikal tiyo ji gi agoko. Aparo ni kanyo kowach adier, nikech king'iyo gir laktechegi, tie negotiations masani timre kendo gibet piny gitemo loso wachno. Dine be ni sirikal tiyo ji gi agoko, dok gibet kata piny ni ginegotiate. Koro aparo ni mano kadier. Kwabire wach Raila AU. Mheshimiwa Mandhiwa odaka daka ni bwana cha bwana cha. Gima okawiji en ni campaign mitimo ne moluor Raila Odinga ngama spearhead campaign dagomba awinja neno luongo ngani ninga nikech kinde mwaloso ni kata kineno report no ma presenters wacho His Excellency the President ema en chief campaigner mar Raila Odinga unge piny ma moluor Raila Odinga nyalo dhi to wuogi president ka President William Ruto onge President William Ruto ne madhi many appointment gi that head of state duongo ne dhot to soyo Raila iye mani adier manitie ikineno sani kuma gimomi neno ka Raila onge the political scene mulu Raila understands kaka politics mituga ta continental level chalo nyaka iweri gi local politics kaito koro idhi tugo continental politics. Mana kaluo waka, ingeni ngama uoi kose godala. Timu kosimba. Koro, okwanya betika ni wadwaro ni baba simba onge. Sani baba ose godala odiligigiga continental politics. Nitiere budget ma bedo set aside for that campaign mare. There is a strategy mose bedo set aside kingiyo secretariat ne together with the national government ki ministry mar foreign affairs. Mm-hmm. There are those strategies magi come up with. Gin those timelines magi keto. Pinje magi dwa the regions, obed central, obed northern, obed mm-hmm. southern Africa. How they want to approach these heads
Seth,
of state.
Seth.
Tonga manyigi git, yes.
Seth, debed ni onge Raila Odinga sani kama inene kata areo lala. Yo watu ni toka no say the report manadko. Nyaka kawuono. Poko nene kumoro benemo pia re. Elela ni entiere, niero entiere oko ka otimu chendo mpogore pogore. Nyalo bende mana chel kwa strategies muke timane ni oonge e siyasa mapacho ka. Kuruka kurika enene karakalu rekord. Gino mewa watu mana kine machoku muka.
Eto, ingeno kwenye albete siyasa ma local ka, ka imanyo ne lemo mara continental. Sani, jok mine no kawacho ni Raila ni kanye, Raila ni kanye. Magi jok mungiyo gi siyasa manigoyo mar tingo bat. Biro siya magi loth. Obio ting badu, obio ting badu. Again, magi neno ka gigo uwi ginduru mar baba ni kanye, baba ni kanye. Wode shu nana sani kuma babo chime. Lemo mo chime tercha. Mm-hmm. It is not possible. Aye. Ok nyal remondo baba otim politics maloko.
Make gikanyo. Sir, eruka mana inya. Ewato kanyo ya. Wana kaka Ramogi TV no penya Raila Odinga ni kanye. Ramogi TV to kusiam gilot. Ero kama nwakete ler. Kama ne kaka entiere. Aduge studio ka Brenda. Penyo madu umapondie ka. Raila entiere kanye. Tujo sigana gicheno mantiere karka. Lake mare marabedo jako mare yusi.